Remeza tudakekeranya kwinyuma y'uruganda tuzosubira iyo twaje tuva twahindutse twigiriye inama yo gufata mu mugongo abo bose atahandi basoroma atari mu bwenge no mu buhinga bwabo amasezerano akurikijwe umwe wese araronga inyungu y'ibyo abiri yakuya abatanga kori bazokuyongera n'ikiga ca leta kiwomboke rwagwaruka gugarijwe n'ubushomeri ruzoheza ruharonkera karusho nanone turazi ko ari bo benshi mu buhinga kama turifuza ko abahinga baje kudushikiriza ibiganiro bo dufasha gutahura intambwe tugeze ko bakatwereka uruhara n'inyungu by'umwe wese maze badome ku rutoke intambamye nyamukuru zibuza abasesanguzi n'abahinga b'abarundi gushika ku rugero rushimishije nkuko tumaze kubibona mu bindi bihugu kwa waserukiye umukuru w'igisagara cha Bujumbura banya kwa bahanuzi mu nzego nkuru z'igihugu banya kwa waserukiye intara zitandukanye zigize guca cyo Burundi banya kwa murongoye inzego z'ubutekano n'iz'ubutungane banya kwa murongoye ibisata bitandukanye by'abikorewe utwabo banya kwa bakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje utandukanye banya kwa mwaserukiye abasesanguzi n'abahinga batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe ibikogwa iterambere na cane cane iterambere ry'abahinga n'ubutungane mu gihugu cacu Burundi imbere ya byose mudukundiye dukengurukire Imana bugira byose yaduteye iteka ryo kuba turi bazima kuri no saha maze tuyikengurukire ko yadushekanye amahoro twese iyo twaje tuva mu mihingo itandukanye igihugu cacu c'u Burundi ku izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanje nyene ndi niteka n'umunezero ntangere kuri genekerezo rya 12 mu nyonyo mwaka wa 2019 kwa turi kumwe namwe kugira dukorere igihugu iki gikogwa twaje gukora ngaha kirahambaye cyane tukaba twaje guhanahana ibyumviro mu ntumbero yo guteza imbere abahinga b'abarundi maze jo impano zabo zibe umushinge w'iterambere rirama kuri bo ku miryango yabo no ku gihugu biragaragara ko abahinga bariho mugabo igitigiri cabo bose kitaramenyekana habu n'ibyo bakora naho babikorera banyakubahwa batumire bahire muna mashikiranganje yo kuwa 2022 rusama umwaka wa 2019 abagize leta y'u Burundi barasavye ko hotegekanywa uruganda ruhuza abegwa n'ico kibazo bose mu ntumbero yo guhanahana ibyumviro kugira dutange intumbero irashe yo gushira mu ngiro amabwirizwa akingira abasesanguzi n'abahinga uru ruganda rero rwategekanijwe mu ntumbero yo guhimiriza no kwigisha abo bose begwa no kubahiriza ubuhinga mvabwenge n'ubuhinga kama hamwe n'intumbero irashe be nibisabwa byose kugira amabwirizwa leta yemeje ashobore kujya mu ngiro ku neza y'abahinga n'igihugu cyose ngako mu ibyizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 58 bavuga bati umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu bikogwa aranguye bimutera iteka canke bikamugira kamaro byaba ibyo ahinguye mu byo yanditse canke mu byo tugenegene yakoze ubwiwe biribonekeza rero ko leta y'u Burundi mbere n'abarundi twese turajwe ishinga n'agateka k'abahinga ibyo kwitaho no guteza imbere abahinga mu Burundi twisunze kandi imaze imyaka bikogwa mu mpande zitandukanye z'isi ndetse kuva mu mwaka w'1949 na 1949 mbere tukibutsa ko no muri wa mugambi w'igihugu uje giterambere hashizwe imbere igice cyo gukingira abahinga n'abasesanguzi mu bisata bigwiza umwimbo bigatuma iterambere ryiyongera aho rero ntitwibagiye ko gukingira agateka k'abasesanguzi n'abahinga no guha agaciro ibikorwa byabo biri mu bikorwa bya misi yose bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu nkuko biri mu ngingo ya 27 yitangazo mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu leta y'u Burundi yateye ko umukono Declaration universelle des droits de l'homme kugira ico gikorwa kiranguke neza leta y'u Burundi yaremeje amabwirizwa afasha gukingira abahinga n'ibyo bahinguye mbere bagashobora kubyitirirwa yisunze intumbero itangwa n'ishyamwe mpuzamakungu ryitaho itunga vambwenge n'ubuhinga ari ryo OMPI Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle u Burundi bukaba buri muri iryo shirahamwe kuva mu mwaka w'1977 aha twavuga amabwirizwa abiri ariyo yayo ibwirizwa inomero rimwe agakoni ubusa 2021 yo kuwa 30 Kigarama umwaka w'2005 rikingira uburenganzira bw'uwitirwe gikogwa n'uburenganzira bufitaniye isano n'ubwo. Ibwirizwa inomero rimwe agakoni 13 ryo kuwa 18 mukakaro umwaka wa 2009 gerekeye itunga mvambwenge n'ibihingurwa mu Burundi. Amaze guhindurwa mu rurimi rw'Ikirundi, ayo mabwirizwa yaherekejwe n'ayandi mategeko afashwa mu ishyirwa mu ngiro ryayo mabwirizwa. Aha twovuga nk'itegeko inomero 100 agakwego 237 ryo kuwa 7 Nyakanga umwaka wa 2011 rishinga ikigo gikingira uburenganzira bw'uwitirwa igikogwa n'uburenganzira bufitanye isano n'ubwo. Icyo kigo kikaba cyitwa Obedea mu mfunyafunyo nk'uko batari bake muri mwebwe mubizi. Tukibuza kandi ko mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji hariho ubuyobozi bujejwe gukurikirana ibyitunga mvabwenge gerekeye ibihingurwa mu Burundi. Haragiyeho n'ayandi mategeko nshikiranganji ayaherekeza. Aha mu bushikiranganji bw'ubudandaji bujejwe gutunganya itunga mvabwenge, haba no mu bushikiranganji bujejwe imico kama aribwo ushya mu ngiro ibyizwe gerekeye gukingira abahinga n'ibyo bahinguye, ayo nayo akaba atomora ingene abasesanguzi n'abahinga bashikira koko inyungu zivuye mu byo bitirirwa. Aha twovuga nk'itegeko nshikiranganje inomero 2026 akaburungu ubusa 1 agakoni 540 akaburungu ubusa agakoni 83 ryo kuwa 21/0 umwaka wa 2014 ryatewe ko igikumu n'umushikiranganje ajejwe imico kama hamwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta rikaba ritunganya ingene abakoresha ibikorwa by'abahinga bariha abavyitirirwa. Banyakubahwa batumire bahire bahinga Imana yahezagiye mu mpano zitandukanye, mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ayo mabwirizwa haratunganijwe ibikorwa bitari bike byo guhimiriza abegwa n'icyo gikorwa bose, mbere abatari bake muri mwebwe bakaba bamaze gutumirwa mu nganda zitandukanye. Ariko nk'uko twese tubibona aho duherereye, abahinga batandukanye ntibarashobora kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo, ibyo nabyo bigatuma ata gaciro gakwiye baronka mu kibano cyangwa mu gihugu, kandi tuzi ko ibyo bahingura bikoreshwa n'abatari bake haba mu gushariza amazu, mu kwinezereza, mu kuruhurira umutwe, mu kuryohora imanza n'ibindi. Turazi neza ko hamaze gutunganywa ibikorwa bitari bike, byaba ibyo kwigisha ayo mabwirizwa, byaba ibyo guhimiriza abegwa n'icyo gikorwa, ariko kugeza uno munsi turabona ko hakiragahaze kuri aba n'abariya. Ibyo bituma ababigana baba benshi, ibyo bari kwitirirwa bigakamisha abandi nk'uko tubira mu studio agurisha indirimbo n'ahandi. Turashimiye cyane abahinga ku bikorwa bamaze gukora. Leta y'u Burundi irabashigikiye kandi izokwama ibafata mu mugongo kugira mukore munonokewe. Dusabe n'abandi bafise impano zitandukanye baje habona bakore, kuko abacukuzi mu Burundi baracari bake cyane. Turavye abahinga dufise, hariho abo twita muri bw'Igifaransa artiste plasticien, ibiharuro byatorokanijwe mu mwaka wa 2016 abo wangana 871 muri repertoire yakozwe n'ubushikiranganji bujejwe imico kama abo bangana 235, abo twita abanditsi b'ibitabo les écrivains, repertoire yakozwe cyegero cyakozwe cyerekana ko bashika 80, abo twita abakinyi b'amareres les cinéastes, abo bo bashika 37. Mu gisacu ubushakashatsi igiharusanye kiriho ikibuze ni urutonde nyezira rwerekana umwe wese igisata gitomo yakoreramwo nicakora ku munsi ku munsi. Aba bahinga rero murumva ko barenga igihumbi n'amajana 2023 mu miliyoni 11 z'abarundi. Abo murumva ko ari bake cyane. Biragaragara ko Uburundi bufise abantu bafise impano zitandukanye mugabo batazwi n'ibyo bakora bitamenyekana. Aho bakorera hatazwi ariho hava kwibwa ibyo birondereye. Turate akamo bahinga ko bojijuka bakandikisha ibyo bitirirwa kuko inyungu ari nini kuri bo. Ikigo Obedea kiramaze kugendera abatari bake mu kubakoresha ubwo buhinga mu ntumbero yo kugiranira amasezerano atomora ibyerekeye kuriha abahinga. Muri iki gikorwa Obedea iramaze kugiranira amasezerano n'abantu bashika 170 ku 1,500 bakoresha ibyahingwe n'abahinga, no kuvuga hafi ibice 11 na 3%. Ariko kugeza uno munsi no muri abo nta n'umwe arakurikiza ayo masezerano ngo arihe amafaranga ategekanijwe. Ibyo mbere nibyo bituma bose bakwega amaguru mu gukurikiza amabwirizwa kuko atanyungu iboneka turashikako. Twese dusabwe gutahura inyungu zo kwitirirwa igikorwa mvambwenge, haba ku muhinga wenyene, haba ku bakoresha ubwo buhinga, haba mbere no ku gihugu kanatsinda yamugenda ko narimira impeshi. Amasezerano akurikijwe, umwe wese araronga inyungu y'ibyo abiri yakuya, abatanga kori bazokuyongera n'ikiga ca leta kiwomboke. Rwagwaruka rwugarijwe n'ubushomeri ruzoheza ruharonkera karusho, nanone turazi ko ari bo benshi mu buhinga kama. Turifuza ko abahinga baje kudushikiriza ibiganiro bo dufasha gutahura intambwe tugeze ko, bakatwereka uruhara n'inyungu by'umwe wese, maze badome ku rutoke intambamye nyamukuru zibuza abasesanguzi n'abahinga b'abarundi gushika ku rugero rushimishije nkuko tumaze kubibona mu bindi bihugu. Turemeza tudakekeranya ko inyuma y'uruganda tuzosubira iyo twaje tuva twahindutse, twigiriye inama yo gufata mu mugongo abo bose atahandi basoroma atari mu bwenge no mu buhinga bwabo. Bajya kubahwa batumire bahire. Twagira twongera gushimira umuntu wese yagize ico aterera kugira rino koraniro ribe. Turashimiye cyane umukuru w'igisagara cha Bujumbura yemeye ko iki gikorwa kibera ngaha, hamwe n'abaserukiye intara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi. Turashimiye abo dusangiye imirimo hamwe n'umugwi wategura uruganda kubwitonzi n'ubwira bateguranye ibikorwa. Turashimiye abaserukiye inzego zitandukanye zabiza leta canke izabikorewe twabo. Ekumwe wese ari hano yumve ko tumushimiye, tutibagiye abahinga hamwe n'abenyesha makuru bazoshikana kure ibyiyumviro bija gufundikwa muri no ruganda. Dusabye dushimitse ko abitabye ibikorwa mwohanahana ibyiyumviro mu bwisanzure, mutange intumbero irashe ibikorwa vyotuma abasesanguzi n'abahinga batera intambwe iboneka mu iterambere ryabo n'igihugu cacu c'u Burundi. Tukaba kuguruye icese uruganda rwo kurabira hamwe igituma itunga mvambwenge n'itunga kama vyokingigwa abasesanguzi n'abahinga bakaronka iteka ribabereye. Ni harambe igihugu cacu c'u Burundi, ni harambe abahinga n'ubuhinga, tugira amahoro musanga ubumwe ibikorwa itamira ubutungane. Imana ibahezagire.